Sikulewe nganze thonga, bodloza mafu inkosana. Yey, sikhathe somoya, mafu la kuvala emzini emadoda. Hayi. Umnumzana amanzi unqingetshe. Udubula madubulani intombi zaseswini. Yey, iyona lenyanga elapha ekhaya. Kunjalo bafana, ayijiki, 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 ayijiki mayisinje. Ahe. Yabona the biggest downfall yabelaphi bendabuko. Ilento yokuthi uthi usiza umuntu bese ndizositshela indaba zokuthi ithongo lakho, idlozi lakho lithi mele ngilale nawe washa kwacima. Awukwazi ukuthi uthi usiza umuntu bese uzombatha naye. Hayi, angizwa. Angizwa, angizwa. Angizwa, 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 angizwa. Awazi ukuthi usiza umuntu bese uzombatha naye. Uyangizwa ngithini? Hey, angizwa nini ngiyanibona. Biggest downfall. Nabanye ke beze bacabanga inkosi yami ukuthi hayi. Hayi uzongibona ngimuhle mina. Uzongibona nginjani. Hey baba, ungabe uBeyonce sokubuka nje thina. Uzihlanyisa, uzihlanyisa, uzihlanyisa. Sikubuke nje inkosi yami. All right. Hayi mkhonto wami, uzwa ngiyakulungisa. Namuhla funa siyithinte le ndaba kancane. Siyithinte phela abantu bayisaba ukuyikhuluma, mina ngizokhuluma ngqo. Ngqo, siyithinte ngqo. Hey, so ithunuka abafana bami. All right ke. Ongaboni yenza lo mkhonto wami lo. Kunomakhosi ngimlindile. Ngimlindile. Unama threads inkosi yami. Cantsi bengeke ngimbone mina. Ngcono nkosi. Hayi ngeke asibone. Ngcono uya wena, makuya wena ngiyakubona wena kusona. Ngeke akusona wena. Hey, you don't know who you're dealing with, eh? You have no idea who you're dealing with. Have no idea who you're dealing with. It's a different breed. This is a different breed you are dealing with here. Abanye ebenu niyahamba nithi ngemzinye abantu niyosebenza nani kanti nilindelwe imithi, nilindelwe izinto, nilindelwe ukuthwetshulwa, nilindelwe izinto ezifakiwe ukuthi make wathi la. Oh ngingaphi yawona mafika nalo mkhonto wami. Yonke le nto yadutha uyenzile lapha. Ngiyakutshela. This is a different breed, eh? Hayi ke, ufaka imali uzobona, ngeke ngize mfane sengikutshela ukuthi uyenzani la. Kodwa ke asiyithinte le ndaba. Anikwazi ukuthi nithi ngiyamsiza umuntu bese ngibele nithi ukuze ngikusize kumele ngibathe nawo. Ayilungile leyo nto bafowethu nodade bethu. Khona omunye watshela omunye uthi hayi ugwayi wakho ngiyawuthanda. Omunye uhlangana nabo ugwayi wakhe lowo muntu kunanento ezoziyo zokwenziwa la. Uyayibona leyo ndaba? Abantu abadala badelelwa bakwethu. Inkinga abantu abaningi. Bazi ogogo nomkhulu kuphela. Angiphinde ngisho lento. Abantu abaningi can only connect ogogo nomkhulu. They can't go further than that. Yeah, some of us sifika kukhokho. Sifike kukhokho losi. Sifike kwabanikazi bekhaya. Sifike kwabaqala bake baphila bakulowo mndeni. Angizwa ngithini? Bese uzongitshela-ke wena ukuthi ufuna ukumbatha nomuntu kodwa ufuna ukumsiza. Yiyekeni leyo nto bafethu. Yiyekeni leyo nto bafethu. Iy'ngane zabantu ziyalimala ngenxa yaleyo nto. Kunabantu abangadingile ukuthi benze into enokungcola ukuze into yabo iphakame. Ngizwile ngithini? Angikhulumi indaba yokuthi ngizokuphakamisela ngizwe. Hayi. Woza la siphakamise, woza la siphakamise. Ngokulala. Hayi bafowethu. Hayi bafowethu. Hayi asishila. Kunjalo.